Ha! Yaphenduka itshele indlu yami, okusho ukuthi namhlanje angilali.